Juenua, kia ora and welcome back, Nicolia Matariki. Vai me a katapakua hau te rame. Vai me a tū nawe nawe te hope. Hatiki tō, tiki tō, tiki 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 tō. Hapate kapate, kaora kaora.